africa medu mundo 1 2 3 4
tikanamata mwari uyu anotipa makomborero
ho africa medu mundo hey oh 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 oh
makomborero
1 2 3 4 kana vandu vangu vanodanwa nesikarangu vakazvinini pisa vakanyengetera ichapodza nyika yavo ine ichapodza nyika yavo vatina matemwari
vamwe asina kukona vabhuranga vazhinji musi ndinotomanga uchiranda vapfunzi vaone ishwa zvavo vapfunzi vone rufuri ndikomba vari vari dhudhu mudinda wamusi muri vatanganisa masiyani adhuvana namusi ndidhovahu ndichere ntavakavapaedza ndikotavatoka kukanganisiwa ndikochirantavoni havo masiyani aya ndidhove hafu ndipfuke ndiye kha department ya justice rova ndiwanga murena masiyani aya ndikotausa murena mumagistrate mumahata ubva kha justice ndidhovarori vadhudhu navori vatanganese ndidhovahu ndipfuke ndipfukele kha ava vashumisani vavo nichiva zvauru ndanduleni patricia rina vahurise yange mushumoni wazvo muna vatu vararu pedza vane nadhoka rori vatakuhwe rijere ntavoone havo ndimurwane wavo patricia yesu vo patricia vachivhuva vachinangana bhasi muna muurwane wavo angeni mushumoni ndidhombe rori vatakuhwe navo vatu vavavoone vorasa havana mupfurwa wambiru ane asiho nawange ika department hazvichimbirisi zvone vanoimbori rotembe wajesu kana vasikora hunononga savoni vazvibvavo pete vazvikora vacho mushumoni vakereke monavo ndivonyi ndivo ramukiti ndikudhovahu ndajera nta havo vachipfurwa vachiyangeitoya ndo vava mudini wamuwo muto avatendera rai avachimbira vovonavo zvapisana nandosingei onoyo ndinyiwe avachidzura navo avatendedza ndivo nesianda mj ndizodhovapo ndakwirera panga ndumbere hava vangana vavo pete vangana mashaka dzikonani dzatsinisa hono varine vadepartment of social development vatu vote vonoshuma navo pet mungava sasa mungava masocial weka ka social development karita kumwe ritanganidziwe ngavo vatu vote masocial weka vatu vote ndidopfukela panga ndiye nditanganedze mashaka ote kasaidi dzote mashaka nadzikonani vane vodhori heli dhuva rinake ngaurari rine rikovatanganesa rikori kavadhiperiwe navo rine navo risokotovatakusa rikori vawandeme echichimima chingasinake musi vane vasikuchina rikovatanganesa ndikopfuka kachipidza chauya dzibakuru muchimbidza mushumo vono chiamba ndikopfukera kachipidza chauri ndingani rifano vopedza vori vachivarapisana ma 103 marirenda yehovha muya wanga mamozeza zvote mazuvano rimwe havatona ndiyehovha vari ka 55 years ndovona mudzimu ndinonovona mudzimu ndikotozotakwana muri mwana vaiwa vamwe nihoni nedzitanzi nauri urata wavana 55 years hasikutani nichirizi nachirizi ninyazovasiyani aya rokuvangana rodopembera navo patricia nendikoriwane kavadhiveriwe ngova pano vatokuangora vangodisa chiriro mamusi vonodisa dhakaro kavari vachimonana ka vhidhiyo vavonari vakomwetuwa ungarivona vanga vana dzuva lavudi vachikuendera vopete vasimaira namutaresini navo vasingotungufara haleluya
zvino rikopfukela panda rine rotoniwa wa nava mufumakadzi vonofuwo patricia votoniwa amen ndichingaamba hezvi chipinda chonokorotai ndiyazvipfuri ndikonga ndingari murena kavavonayo vamo peta zivoro kani robo kera zino I nani vamo rifukale panda zinani la yeso avamo kera nivone vamo peta na kusi yako nivone zino huo uta
Makumbo hote, Yesu zvakufunora nekufunora ndizvagava.
Amen.
Amen.
Rosini anche a Sifuna, da Urini, sotto Raro. Mara, a voi va bene, è la seguita, cosa non va bene, mi piace. Avanga tua. Ma non va bene, ma tu sei un po' ma tu da voi non vuoi andare a cinque. Le cose sono molto belle, sono chiuse. Ma se lei ha un bel racconto, ci ha cinque a volte. Le cose sono molto belle, non come noi. Una musica musa, rivela le luci che c'è a volte. Una in una conferenza pura, le due non c'è ma c'è una minister, c'è una roba, una in 2005. Uri ne uve na mushumo ni sile wone. Uva 2005. Che wala minister wa choma. Uri uve na mushumo ni sile wone. Na mwuzi ni se history. Na mwuzi. And the hela conference ni yo choma wa imwa. Ari tu ya rabana. Ni chimi ni chai tu sao uri ele tuba de Nigeria na manda o que surge aí de uma na ganhou uma banqueira na grina fechiva juno badrava ba mariwa na mukoma na cara de cano de mua o que surge aí no chão da diva rico Rojena Rote, Baba Konani Yanga. Rabari Chichimira Rote, Riba Raruna Esare Munyana. Bakonani. Jem. Ndajibuda kana ndajifunesa kabo Petricia Baba Chikona na Manda Choro. Baba Chikona na Manda. Raba closed, mar. Asini na ndoba ambisera wakarati yama. Ati shudibi. Ndoto juwana, non zumba, on zumba. Aba mwobuza. Ushika ndamu na wajani chito juwano. Aba, kukufuna na wei. Madame, você também dá a sua uri, a baba chupa de comer e a bunda vai na cama. Na gente anda nessa zona. Lina é muito carente, eu fuma. Camanda, eu fumo hoje. Boca suja anda a fumar o ne, na música não maluá a acho. Anda a fumar o ne, a timbo ona o trabalho é samuário. Não falo de um comando. Ndi mukomana wanga asi muharibo wanga ndi mukomana vodza kuenda venu kha muta wa hashu zwenezwila mutshiko ri khou tshila ne vana ngoho kha vanhu ndi vhavhudze ndo tsaka rizini ya uri ndi kutshele tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ndi nthani ya uri Kuba na namusi ndo ni takalela. Risini yanga ndi ya funa kuona hoyu muthu o takala.
Amen.
Ndo ri musi ndi tshi vha vhona vha khou dzhena nga kha nda kha ndodzi yanga tshi nga ya tsenga. Ndi nda zwi vhona nda zwi pfa zwi khou ṱanziela mbilu yanga uri ṅwana wa mi yanga o takala. Amen. Tea u vha happy.
Amen.
Mutshilo wa. Murova ndori ndi tshi amba na khaladzi yanga. Vhane vha vha khou dziya vhana vhavho. Hu na zwe ndanga ri khou amba. Mara nde nda ndi amba ndi ḽa uri hu na tshithu tshine muthu a tou tshi ita a vha na peace of mind. A takala. Zwino hetshi ndi tshone tshifhinga tsha uri hezwi zwe vha zwi ita vha takale. Arali hu na vhathu vhane vha khou vha sapota vha vha sapote na vhone vho takala. Mwari wanga nṋe ndo takala nga maanḓa ngona nga maanḓa ndo takala ri ndo ḓivhudzisa uri u khou itea mini na tshikona u ṱutshela vhudzangano na mushumo
na duga na viti ajikona ze mara na muzi rohina redibanga wako dhutisa kubutisa onjiva chitikinura mara jenda bapinura nori yeni miduga lime li kontakaza li mwoto dogona woke ya kontakara kontakara nijona chujenda kuchikoda muzi nichi wana bachumizani bachiko kontakara hapa bachiko china kutakara machini magoto tama warido wana machini magotowe zinimbo hachiko nuzi china ande amali mwako nandisa kwa china chiko tukwata kutakara ito wali asimufuda wa nyimbo zanga mwe na mwe kuna mufuda wa nyimbo zawe amen zina ajima chiko china machini zani mwe mwa hai ndori ndotura nda tauri mukoma na wanga bateo mana chimwe chitu cha certificate kana gown lina bo graduate bo jena chikolo vasongo soko va mufumakadzi wa hayani hezvila zvitu nda zvitakuchera nda takuware ndalivana na karadzi yanga ndari ndikohumbera uri ba jenise bo Patricia Chol haba ba nse chikolo atungo ambaro rota arali ndi chikoto doli banana chichuri ndili banana acho ndali banana hezula chichure nda domwana na burini limwe zila kala zenga wo mbuza na rovula burini ya nchichukula ata ndali mwana muwenga wasin scared nda umwara nga hapa na nga ndichi umwara makungo makungo wa hone kumsi na wapetu chia jizwa muwenga hapa shudi ndoba ndichi umwara ila uri kama jivelope wei ufumagazi kama mjivelope kabdelele kama ribwane basio ame anachiwe chichuchina kwa bifa ochifara uwa kono imanga acho asongo wa ufumagazi wa haya hezvila zvitu zvatazvapedza utanga mwaha rori pambanisko ngauri ndova ndoamba makuwande mekukuu mara zvada zvajena hezvila zvitu ndatofoneriwa hafu ndodakaradzanga rofa ndoamba zvachikoro ya ndikuamba opetuzia vari vakutoda gaga tingape ndichipura vazvivaumba vari vakutoda gaga ndanoamba navo havakonanga zvitoko ini kani nani kai zvino izvi ndaribateo nanga zviurwani kavanange zviurwani ndaya ndavafonera ndari niyashiwa vane vakutodhenziwa chikoro nivananga izvi zvitoko vari zviyapedza chipinga ndari nononononono vane chotoma vayakona vadopasa ende vashuma zvakuma vari zvakuma ndari ii havana mutu zvakuma vambodhiya chikoro nechamusocial work baba james akaradzira vaya vapasa graduation niyahone vopetrici yavombidza ndova ndihone ndandihone university nditakarera smile chavo nditakara vachikotakara ndiyatauri nezvandreme izvi zvitu nekamusi ndoima hapa vamusi mugwamana wanga ndotakara vamanwa ngambidai ndavona tanga iyoyo atidhivivo zvako vonaka vonakesa vonaka mugwamana wanga ende vana muviri wavuvi vatvakozvita vana muviri wavuvi ngaamanda vanhu vandotakara ndotakarisa zvimwe turi ndotakara ngandirene tikone nozvitarucheza ndotakarera heri dhuga china ndikotodhapesisa ngachoi ndichauri mukomana wanga mumwe namumwe obedhiwa for a purpose ngamudzi musi muchumwe namumwe achibedhiwa mudzimu uva ana zvizvinewa zvidhibasi zvino zvida zvapambana zvichikoda ka choice zvinandanaga mara zvemudzima vyaka rine rikuri rine riberere ritakare rive namurawo zvino ndadoba ndichikori ngahei 55 birthday yavo namusi kavanange kutakara kavawane tafura rogara mambo ndiyavakudza kavanange kutakara arali zvino ndinazvi zvinokombaisa nai manda muna ndari nonono mani ndikonanga kutakara ndiyatakara ngamanda zvino ina ndikori mukomana wanga kavanange kutakara number 2 kavanange kune vane kavabvinange vone vane duva na duva vachivhuva vaime chionini maringa nanga rine patricia madre ndobvinanga varimwe lina zviniwa zvoke hezvi ndina zviniwa chimwe nachimwe nasane ndateo ndachine chimwe nachimwe ndinanga china chidopata muviri wanga zvino kavava netafura ndina zviniwa zvoke mara kava ndinange chine chadopata muviri wangu kavatakare mwari wangu kavatakare mukomana wanga kavatakare ndiyavafuna ngamanda mini kana mini dzina raisu kristu vemwe vashumisani rikone kuwanofanana namukomana
wangaamen
zvikonitakadzana manda izvi ndofandotakara utavo ririmbarenabano kuemba isaini ndisvinadanipo na zvino ndapfuri nechizvikonene namunenge mawaremen ndichiringadzori azvitete haleluya narahuna zvina zvichiimbiwa
nevadomona
ngadzina lesu kristu haleluya afunesa mariva kuvafunesa kona ichipinda zvotakara hechi ende tisangodova chaumera murava kuriwana plan hedzi ngadzina layesu amen
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Oi.
Haleluya.
Ndiya petu hotakaiwa.
Amen.
Ifana nochimbisa zvezo. Haleluya.
Amen.
Eh. Vafunzi vofunza kuti. Eh?
Ya.
Mone vangodoba chitu.
Vangodoba.
Chito zvinoi netikafunzi tingatotofunza ngorana marakanda kwafunza vadobe chito haleluya ngamanga chindifuna haleluya
zvino masiyari yadhuvala namusi hapa noni me nanendo doimerera muta
hava vo program director vamba zvokukoda vana vamea kupetricia kana muratoro kana mukoma zviyo zvazvipamba zvezvo zvino imene ndakwamba afano nditangai vadozvipfanga uri ndikuemerera muta musi ndichikuemerera mutai vadozvipfa uri ndingani ndodzura hapa ndingani ndoimanga urari arai uchiti vatu vachitira kaini namishango vachira vasafi ndiri arari kaini nomishango uchiti vatu vachira vasafi hapa hotikova hozura miyangasamakadzi kana hozura kotsi yavo petricia samarume yanga haleluya wozvita zvori ndingani ndiyapa
Zvino
ima siyari yadubala namusi muthu ane afamba navo ndikindateni karani ndorindateni vanji vondiva ngotavanya naone mara ndikigomesidani nditsura chaura muta unoenda kotodoimerera uone masiyari yadubala namusi ndikotodori navone vodhawo kamusi vachitokovona ungari vanga vavakonani ambe vamwevota vadzikonani vamwe vodhawo vadzira tsini mara namusi vanga dzituwa vashakalanyi lasho haleluya nei muta unoenda koimerera uone ndikoimerera muta wa hayani hashu muta waha siwadawata machinyatsimbi mundau ndi muta unei wobva kure ngamanga avo petrishiya ndi mukororwa chakuru hange avo madziva mbiri koti yavo siwadawata vosvikera hangei vapfuwa vadhambi vemakanga vava zvilei zvamusamba hange yavo gore mpapfuri zvino zvoitisawo ri kamusi rine rudiwane riyange ndorindi mapfungwa nzeyo kare vatu vachimarana vosasa kutangana na tiiselania vambodiamba naye nakuisana vahurwane vava vachitosedza uri iyai hapala na hapala na hapala zvino vosi wadhawadha vori muchipinda chosvika urugamare chosvika vasumbiwa gabha kamuta wavakororo muta wahane chikuyu havo mawerewere haleluya vachisumbiwa hapo vava kusumbiwa mutani une wavo una vasidzana vararu navatukana vararu hatoporiwa mutii anopfi matodzi vamara henu vonomara matodzi matodzi kana vo matodzi makuru vanga vapatuchedziwa ngavana vama ane kavo vana vama ndi vomuchinye mehavana vodzurwa wakala vana mwadzi muchena hatevera mehanga vova vachiti njumeri hateverera marume anga vevava vachipfiwo ndimbereri hateverera warupedzi anopfi madhironga abe panyororo yamusisana madhironga chipinga chavo chomara chichisvika unayaya hondo nanepa vakare va vachitosumba asumbiwa mutani waramkuma ayananga musidzana anoti avapfani haleluya haleluya mapatuchedzwa ngavana mara namusi mneni kuambesa ngahava uri vavadhive hava vondandureni petrisia ndandureni uri obhigwa hapo mutani avuwavosa vamwe vana ajena chikoro sa vamwe vana atamiwa savamwe vana haleluya vafunzi tivonodhiamba onotamiwavo ajena mutani hwaane chiva zvauru hava mufumakadzi arari vachikobva pange mudeni wavo asiwo rino rine rokwewa kaizvi zvotofara mishumoti hai vangasiruge arari atoda kuhava nenahavana nahava mupfumakadzi valipondo apa namumwe apa vari pazibhodho kana zvimwe nazvimwe uchinyara zvinji rotoitisa zvezvo uchiamba aititi zvona rotamiwe remidhini riva royo dzura ndingazvovo petrisia vodzura anechiva zvauru ana ndodzura mudini wanga navana vodzura mudini wa vakozvipfa zvino masiyari yadhwara namusi vo petrisia zvoraro hapa anechiva zvauru vori kusvika hone vaerana nazvevavidzerwa zvone
muzimu vachiyamba vavatetereza vaakufuna mudzimu wavamupfumakadzi havambotoma kufuna mudzimu vamupfumakadzi votoma vamusidzana mudzimu vachiyamba vavatetereza zvine vakamaumbera kamudzimu vaumbera mudzimu vavaneya nga chipinga chazvo vavaprovhaidha navana vaviri ndipani na chipiwa haleluya haleluya namusi hava mupfumakadzi vakachimbo hechi chine vavahone chine mumwe namumwe ane hafanoni nechitenda zvauri kukotakara navo nechikonoimba zvino hatinambi vamuuso vanodiva mikuso vakoudiva zvoro ndiuimbo ramenyeterei ndiuimbo ramushakaaea haleluya zvino heminoni duva ranamusi rine samuta riko rikava takare navo nechiva zvauru haleluya hava mupfumakadzi vachikodiwa vatini mudhawo wachakuma wamangwere wachiedza muremera mwachivadha kwemweya muchenani hama magau haleluya ndikaraka changweni chikiti chamurena chikondo chavo chichina murena ngangomo zviyamba zvori nemakuru vomakuru vanga va vachidiva mudzimo haleluya zvino ndikori masiyari yadhuvala namusi rote kari doro waneiwa rurimo ndivone urigone vakwanana nazvevavidzorwa zvonena ritodakara rava mupfumakadzi ne ndinomudizora pasi rechipedzo uchina ngauri ndonochina ndinova ndoneta
ta tswambo riri kwa ya gai DJ Upi worship ya
Thank you. mvura vechidhanira kwatomupa 20 rand havampa 50 rand atingava rinjiji tiri rodzo takara kana ritakara kayorenga ish musi rakuvana naro rani mudzimu vari mini ngamachiravo rini haleluya musi rodzo takara navo petsi muhaga wa mupfumakadzi pfumakadzi wa mbilu yo vhure yavo isongo vhare yavo haleluya kha vonezvo zvava zvipeteya panoni khavo zvidhoiteya na khavone zvidhoiteya na vanga vavobva vachirira kwachimima nhutakara mara vosiya mumwe mukeguru womuvharera vomusiya zina zviliyo mara ndafuna rikunonera vana va mupfumakadzi haleluya rikopa itilamzi musi rokuvangana ngorani ngavafunzi vavo rinemo nerufure DJ kadoro rako vo nerufure vachikosenera
Nina ii asi kakare na hone zwa zwa ku vha sa vhengele ni borao uri muṅwe na muṅwe una ni borao ndi ḓo vhala hafho kha bugu ya Mariko 6:21-22 ndi tshi fhedza vhado kanavho mafhungo vha muna vha fhasenza maitiani Mariko 6:21-22 ha ḓa ḓuvha ḽi teaho musi we Herode a lugisela nduna dzawe na vhakoma vhawe vha Galilea tshimbima tsha ḓuvha ḽa u bebwa hawe. Ṅwananyana wa Herodia a dzhena a tshina, a takalelwa nga Herode na vho dzulaho naye zwiḽiwa. Khosi ya amba na uyo musidzana ya nkumbele tshineo nda ḓo u ṋea. Vho makungu wa ḓopatsa za mikeni.
Khosi wa ḽitatulu rikolivhuwa u valiwa fhungo ḽavho. Mudzimu wanga fhungo ḽavho ndi tshi bva ḽi vha ḽi na ndivho ya ḓuvha ḽeneḽo. Ende zwi vha tshi ḽi ruma ḽi ḓa ḽa shuma mushumo waḽo ḽa fhedza. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yesu muranda wa vhukhola, kha vha ambe mudzimu wanga zwoṱhe zwe vha zwi vhea muyani wavho. Nga Yeso Khristo wa Nazareta, ndi ḓuvha heḽi ḽine riṋe ro dzula ro takala mudzimu wanga ri khou tama vhone vha tshi amba na riṋe. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yeso Khristo, amen.
Kho livhuwaho vhatshena vho makungo vhane vha ḓivha itshisi tshiliti tsha mudzimu na nyaradzwa tshivhuya na imamba na musa ri kha dziṅwe ndila nzhinzhi dzi siho tsini na mudzimu mara mudzimu ndi mudzimu vha vhidzane vhafuwi. Zwino zwimima zwa mabebo a zwi ngo thoma namusi, ndi kale zwihone. Ri khou pfa na khosi Herode o vha a tshi kuvhanganya vhagotawe nga ṅwaha nga ṅwaha a tshi ita tshimima a tshi takala navho. Ri pfa upfhi muṅwe ṅwananyana o ḓo dzhaiva musanda vha takala lune vha khaumbele tshine ya funa. Hu tshi khou ngori tshimimani ho wa tshiniwa, ho wa ḽiwa, ho wa ṅwiwa, zwoṱhe zwi a vha hone hezwo zwithu. Matsina ene ṅwananyana a thoma gidimela kha miyawe ari musanda vha ri ndumbele tshine vha funa. Vha vha ri vhone vha vha na zwina ḽavho Yohane o valeliwaho nge fosi a tshi khou valelelwa u amba ri vhushaka havho vhone vho Herode na havho miyawe a si hone si yavhuḓi. Vha ri yai kha posi ri tshi khou humbela ṱhoho ya Yohane. Hetshi tshimima tsha u kumulisa ṱhoho ya Yohane ya ḓa i kha ndimo ngo takala vha amba zwithu. Zwino ri nga si ambe nga mabebo havha ra sa ambe vho vhabebaho ngori a vho ngo tou ḓibvisa. Hu na vho vhabebaho, mashudu mavhiṅwe ndi ya uri a ri navho havha. Mara Yesu o vhuya ri ya kufunza nge kha Mateyo 12:46-50 a tshi khou funza a dzhena vhaṅwe vhathu vha ri miyau na vharathu vhau vho ima ndapo vha khou ṱoḓa. A tshi vha fhindula miyanga ni khou amba nnyi, vharathu vhanga ni khou amba nnyi? A ri havha vho dzula hafha vhane vha ita zwine mudzimu wa funa ndi vho miyanga vhoṱhe. Havha vho dzula hafha vhane vha khou ita zwine vha funa ndi vharathu vhanga vhoṱhe. Zwino ri nga ri kha vhunge tshivha zwalwi vho miyavho vha hone kerekeni na vharathu vhavho vha hone kerekeni na khotsi yavho vha hone mudzimu kerekeni. Zwithu zwoṱhe zwi hone. Ndi zwipfhi zwine ndi zwithu zwine zwa tea uri zwi vha khwaṱhise. Zwino kha roṱhe ne ra vha fanela kha ḓivha vhona ri ri kha ḓivha na vhomme ri kha ḓivha na vhokhotsi a ni koni u takalela mabebo ni songo takalela vho ni bebaho. Yesu o vhuya a vhudza vhaṅwe kha Mateyo 15:4-5 ngauri mudzimu ori hulisa khotsi yau na mme au na uri a semaho khotsi na mme u ḓo fa lufu. Ini na ḓanari uita zone ane amba na koti na meani doneke da mzimu zena wano fane ya uzuwana kane ngele usi urisa koti awe na me awe na kati zon mzimu toda risa cho urisa wame watuote ritomega mme na koti report na mzimu zonkwa zawe mara koti rawa kwa zawe ne ya urawa kwa zawe. Mara ale vai tsogori ndi kopa mdzimu kopa mdzimu mena koti vha sa mapichitu. Zwezwi na zwine vha kotea u kwa mena koti zwi tshi fhira nga matoni avho vha tshi khori ndi vhaisa na mdzimu. Vha kho vha sema. Zwino i pindiri ale a teketela mme nga i tshivenḓa tsha zwino. Ale a teketela mme na koti ti ri vhonela uri u ḓo dzimiwa. Zwino vhanzhi avha vha khou sokou ri vhoriwa vhoriwa ro to dzimiwa lovhoa. Ngosema mme na koti zwivhuya vha zwi fhirisa nga matoni yavho zwi tshi khou ya kha vhafuti. Mme na koti vha afhiwa zwavho, mudzimu wo afhiwa zwavho. Zwino vhathu vha vhelengi u havho vha ḓivha tshina vhavisa vhathu ndi mini. Ndi zwithu zwi ṱukuṱuku nga maanḓa. Ḓo vhala buku ya Deuteronomio 8 paragraph ka 13. Zwino hangwisa vhathu, u songo hangwa misi wo ḽa wa fura. Musi wo fhaṱa dzinnḓu dzavhuḓi wa dzula khadzo. U songo hangwa misi kholomo dzau na nngu dzau dzi tshi ana. Musi u tshi ḓala maseta na musuku. Musi thundu yau i tshi ana. Muthu a tou fura fhedzi, ndi uri a tshe na mme, a tshe na khosi, a tshe na vharathu, a ngo fura fhedzi. A si zwiṅwe zwithu zwi no khou ri shandukisa. Vho furelani, u tou fura fhedzi vhone a vha tshe na mme, a vha tshe na khosi. Ndi uri zwoṱhe zwi vhone vha khou tou zwi ita, vha tou zwi kona. Mara Yesaya wa amba zwiṅwe zwithu hafha kha 51 kha 1, luambo lu a konḓa nyana. Uri ipfani zwine nda amba, inwi ni tevhelaho zwivhuya, inwi ni ṱoḓaho Yehova. Lavhelesani eḽo tombo ḽe na vhadiwa ngaḽo, hoyo mulunga we na diwa khaho. A vho khou tou ḓimbeba vho, hu na e vha bva hone, hu na vhe mudzimu a vha ṋetshedza vha ṱanganedza. Ndi vha hone vhe vha ṋetshedziwa vha si ṱanganedza. Ḓuvha ḽe vhabebiwa vhone hu na vhaṅwe vho lovhaho, vha songo tshilaho. Wa i vholova vhone vho tshina. Zwi amba uri mudzimu u a ḓivha uri ngani vhone o vha litsha vha tshina. Ndo livhuwa fha vhomakhanzi vha tshi khou sumbedza mushumo wo wa shuma uri bono ḽavha ḽe vha ḓira ndone shangoni ḽi bvelele. Na riṋe vhane vha kerekana vho bono ḽavho i khou ḽi vhona. Ee, vhono imela kereke vha ḓo amba riṋe ri a zwi ḓivha uri kereke vha shuma mini, vha shuma mini, vha shuma mini. Ende rune a ri vha ziwo, hezwi zwa ḓo si na mushumo. Na mudzimu ene muṋe a tshi sika shango nge kha Genesis 2:2-3 o ḽi sika a fhedza dzula a sedza murahu a ri a ḽo naka a awela ngaḽo ha khou sokou ḽi litsha ḽo ralo. Na Yesu o vhathu wange kha thane tshifhamba kha John 19:30 hu pfhi ori zwo khunyelela a khou amba ndo fhedza zwe nda ḓela zwone. Zwino vha vhono ṱuwa vha saathu fhedza. Paulo ri kha mishumo 20:26 uri ene ha tshena mulandu na muthihi wa malofha a muthu, o shuma zwoṱhe o fhedza. A tshi amba nge kha Timoteo 2:4-7 ari lupendo o luvha o vuledza mbambe. Zwino ri khou ri kha muṋetshedzi wa zwau lutendo kha vha luvhambe vha vuledze mbambe. Mara maipfhi ri khou vha sia noke, muthu a fura hangu ime na khosi a ri ḓuri ndi khou fha mudzimu, mudzimu wanga vha fha ṱutshedzi. Zwino vha songo fura vhangu ari vha na mme, vha na vhomakhadzi, vha na vharathu, vha na dzikhaladzi, ngo tou fura fhedzi. Ende vha zungule mudzimu muṅwe o vhuya a lima mavhele manzhi. Mudzimu a tshi khou amba ethean houḽa muthu ari ndi nyaga u thutha zwidulu zwoṱhe zwa kale nda ita mahulwane. Mudzimu o ḓithetshelela u pfha hambi vhashayi hambi mashaka uri ḓo to ḽa yeṱhe. Hangei ni ṱaḓuru mudzimu matsina vha khou dzudzanya kapu vanganya, chivezo kuvanganya oimu ya kongjia. Arumo na umuruma wa mzimu wa dari, busiku buno muya wa kongjia. Ridobona ure hama vere adoni wanganyu. Zuyambari mzimu tofuna, anga patisa vone, kana patisa ndaka yao. Norikuwa peza nga uri, risongo furara anga wangwe batu. Mzimu kari farise, rachi furari nga gulori, na me batu yofura, na posi batu yofura, makazi batu yofura, na bone batu yofura hako. Aba furi babote, reali uwa mchumza mchumi.
Hallelujah!
Hallelujah!
If I'm the more lover, I'll let that see you. Because I woke up. That the Fuka, my wife, Nancy. She knows my son's big guy. Rico da, cut the way wishes. Mara, she knows that to da, cut the way wishes. Remember the Murai, should she? I'll go to the Baba Isa. Now, better and go to the Baisa. What are Nanganga or Funa? And then the power of the Takarana will pay it, see? Nanga of the Takarana. Zinoi, what are my invitation? What would you say? Abaraka invitation, Yabo, Yaba in a thing. Ela, then we are, what is it? Arali wone nema nga ukurupete ya nisa tuya na amba shinji na echi chitachanga echi na wei mshumisa ni waga risa tuwa amba shinji nisa tutota na matore otu mamle nji ati wanga wa gonji wa sinayo hapa nga nta mara mle njeni wanayi mara arali wa sina niko mbela chendera na hafu. Hallelujah! Oba o tsi tsamo ba ba isa nna tsa shipi. Na ka tsama na dzula na bophete. Ra re re ndo ba isa mara nne ri kwa mo takala na bona. Zwino arali ba dzina he gold. Ati tenga ba itsi ginani, tenga ba i watchini, tenga ba itsi enani. Mara arali ba dzina total, ari kwa to ba isa, kombela 20 rand na half. DJ kato ni paro imbo batu wachiko china richiko chimbra richiko leka zipendi rani na
sana ni wabutiwe wana kene basi 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 sana ni wabutiwe. Bona kele, masitana ni wabutiwe. Bona kele, bona kele.
Koncho,
bona
uti muti. Zvino kare wane rumwe. Richiko dikone kadzi 20 rand.
Oh, Yeah. wanga ndi a malimu muloro wanga wo bele amen ha vha muthu vha ndi Yehova ndi sa leti ndi kho to amba mbiluni yanga ndi kho to zwihula mara vha tshi kho to vhona mishumo ye vha filimba uri ṋamusi yo vha swikisa hafu ai vha tshi kho ai vha na tshikomana ai arali vho vhone vha si na mukomana thi mara vhone mafhungo vha na mukomana zwino ri khou fhirela phanḓa kha havhala vhathu vhe nda vha ndo vha vhala vhuraru havho ri ṋetshivha zwauri nm miss mutheloti miss masipala m kha vha ḓe na ngeno phanḓa rimbo ri tshi khou ya phanḓa ri songo tolapfa hai ndi khou vhona ṅwana muyanga ono vhane fhatsini zwi amba zwori kha ḓe ha khou ḓi dzhia maiki havha vhaṅwe vha ḓo takuwa vha tshi khou tevhela nga murahu mudzimu wa mutonde mudzimu wa mufhatisedze haleluya.
kharese phanda ne fhala vha di thusa vhalo vha ngako
amen
vha funa nga vhathu nga mani na rere vha funa
amen
masomo ya vha vha u zwikautesha zwina vha musi zwi tshi bala ngo zwi sumedza kana to amba mara bindu dza vhore ni re vha funa nga mani
amen
ndi gore vha hule vha hule
amen
ndi vha vhatone na mudzwa manja u tshilo ndi sire nani ndi sa leskulu kawe sa phanda no recruiter vana vha toye abudzi
yeah
ndi vho leso ri ndi sa leskulu ndo vha ndo vha ndo vha tsha zwino ri mara na mse ndo vhuni vhoni si vhuni vhoni thunga iri ndi ndi vho ka mesa phanda songolo vha songa nthi kana tona ndi kana ndi kana se phanda so kocha kushimira mudzimu khabe se phanda
amen amen
ai ivari kwachindu ndakuva ndafa kwa bore tururuza chiita ndirikuva
amen
amen
ndi kurumetsa vathu vothe dzina la mudzimu na Yesu Kristo amen
amen
eh ndo imela dzi siblings ndinato tumanga ndi Joitwa onda vangana vha Rocket mashaka na vadzura tsini zwine vho pet vha zwi ita khavhengwe kuti ni shumoni vha hayani kha vadzura tsini vha gaya ho tone vha vha tshi shuma vha hone na kha rine vharathu vhavho vha koma na vhavho vha zwangana vha ya zwiita havho mfumakadzi vha na lufuno mbilu ine vha vha nayo ndi ya itama ndi rikoniwa mudzimu rine na musi uvho pet vho dzula kanoni nga tshidzi tsha mudzimu ngauri mudzimu o vha tonga mudzimu o to vha tonga zwino nga hetshinoni tshifhinga ne ndi khou imela avo vhathu vhoṱhe vhe nda imela vhone ndi tshi kha moni ri ya vha funa mukomana wanga zwoṱhe zwine vha zwi ita vha tshi zwi itela rine kha vha dovha zwi ite vha tshi isa phanda vhone zwine nṋe ndi a zwi ḓivha uri vhone vha ita tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshi khou bva nga ngomu mbilu yavho vha tshi ita tshifhavha huni vha zwi ita zwi khou bva nga ngomu mbiluni yavho nṋe ndi a zwi ḓivha ndi na khamba na vhathu vhoṱhe vhane ndo vha imela afha vha a zwi ḓivha zwino vho khethe ndi khou ri mudzimu o vha tonda a vha vhudzisa a vha swikisa kha heyo miṅwaha ya 55 rine ri kha ḓi ri mudzimu kha ise phanda ro vha tonda a vha ne miṅwe miṅwaha minzhi minzhi ri a vha funa ri ḓo dzula ri tshi vha funa na vhone rine ri a zwi ḓivha a ri zwi vhudzisa vha ya ri funa mudzimu kha vha tone mudzimu a vha vhatutshedze a ise phanda zwiitise zwine vha
vhaholeshaaleluya ingolumelisa vhathu vhoṱhe dzina ni ḽa phanda ḽa murena yesu
amen
nṋe hafha ndo imela dzikhonani hei khonani i ri hafha ya vhupeche ro thomo vha khonani ri primary level ri kha 1-2 ri sa khaki sa zwe vho Nelfure vha zwi amba vho pete vho vha muthu wo sa tshigonya muṅwe a tshi ri kha dzula nae ngori vho ari wa vhesinambe haleluya ra thomo vha khonani
wame makungoni haba mtu watu wote baba katiba primary level wabo usina mtu andani ya kono thirabu nuru wabo uchida haba hatane haba mungwe nga mkati mtu daba tukani wama wachikona mtu haleluya raru wabana mtu batuwa chibiru vati ya nyo vena vati wani eva vahoni mara radisa panda jiriloni butunguni rabani koshera haleluya mungana waga yosu nchiko vati skorini kwa pati wakula kutukani wako ya pati ni abana malori bake na makungu wako baka makungu wachidisa nani satuba na isto ufu nga uri hoyu kwa ambeli wangabo me makungu wa ushtu zaita nani zama nisi na kwa ambeli shalenda ushtu zaoni
vachitana dzichekapu dzavapfumakadzi vatingadodziamba ngori zvinovapari navatuva vanu ndovabudzari kerekei vadzindogomere dziitiwa chipinga chote vave namutakaro wabudi une vaudiva zvorine
ndikomamenisa voke dzinani lamanda lamurema yesu kristu amen nne ndoima ndoimera vamushumo haleluya ndovona huna mihasho miviri ine rine savatu va social development kandiri
ndimiraru
okay huna mihasho miraru apa mukati yacho ndikonyangori ndizviitenga mbira yone kuri ndisisiye vamwe ngani ngati rine navo pet ribva kamuhasho rishuma kamuhasho wa social development vane vamwe vachiwamba vari ndiwa urondora vatu ndiwa vashumera vapo ndiyapo unine rashuma wani zvino atsongo dhani ndoke nhendo imahapa rivanji ndandichingatoumbere uri hanepo une vavahone vashumisani kavata kuvaimuri vatu vavavone ndikwetoro mazvikona uri arusukuronda shango riyarondorana nanga chasho hadova hava namuhasho wajustice ndovavona vahone vomahadha kevalanga yenu vari murema ndovavona ndandichingandovahumbera nakumachuso ri vatakuve vaime vatu vavavona radova rava navane vabva kasasa asimokona tovarecognize mara ndopo chiti vahoni ndikombera vane vakubva kasasa vatakuve vaime vatu vavavona ndikuitirori vazvikonore vopete nemutu wahani utotakusa mihasho miraru yatakwa yenu manga murenje ngamugivera yaruripo yakatini yavopete ne vopete ndotomoshuma navo mahola vachidonjoina ngeitanhu sasa richishuma rovi ndovavona samutu ane afuna mushumo wavo 3 minutes andikuita vanteee vopatricia vafuna mushumo wavo ngaimwe mbinda ine nameiya mumangadza ndobimbudzisa nimwe duva ndari ava mukeguru vaitwangani ndazvivona uri vaitwanga rufuwo vopatricia vayafuna vatu ngandira imwe hange ofisini yashoi atsongoro chigunha mutu ane onovuya bhika zvitsvadana zvinganda vopeti vopeti vakonobika chidzimba chanamira tekisi chasvika tango rachilarope vopeti vakonobhaka zvikonzi varenga funa uri vatsongorengerwa ngamutu narama nasvigiri nazvope zvanamira tekisi zvabva mushumo nerazvilarope asi yo hanga usapika nemubechero kudozvila machero ivopeti zvino ndori ndichivacheka nakushumere kwavo dai ava mutu vaitwa ngani vopeti vayakonipa thonipo inei nevanneyoni chimwe chipinga ndiyadzikudzisori hava mutu nevayampira atiyo kure nawo namwana wavo uyu odoamba pano ndimwana rumwe kavo mara vavapa vachiri murwani wanga nanne ndiyadhadori really huna vatukukanne vane vazvipa totorimi mara vopetricia vayatoniva itilamuzimu leri vane vadzitukufadza ndivone vane vadhodzi havo vane vadhihudza ndivone vane vadzitukufadzira vasedza age yavo petricia vasedza zvine vava zvone mudzimu ukovahudza mudzimu ukovaita ngachiridzi navoutu ngaurivo petricia ndimutu onofuna onotonipa zvino vatu vasavadhivivo petricia vafuna rumwe vadhuru vavo ndikovaapa chikwananikwano mara vadhuru vavo hezvo zvidhuru zvavo hange muchimoni nerandikoubvai vazviva vashumisani kodiri mutu achimbiriya yepo mutu uchimbira namumwe mutu nemutu ane ndachimbira naye ndipo petrici ndichibva ararunaune ndakoyahone vopeti Ndiya zvipo rini tiko chimbira na vara runa zvine zvakondina ndava kudza vadongo dzazvine ndado family yange chikora. Ngauri avana mapungo manje azvitere kosora vantu mapungo manje ogoda vati ala nawo kopeti. Ndiya vafunda mupetrishia. Nechichimbira chinga chope. Ndiya fandina murara nchichimbira navo. Ende musi nichichimbira navo iyi. Tuva nimwana nimwe vadongo dzanga vadongo vavo. Vadongo dzavari chiro vaduru vanga vakuda hei weekend. Hune chila chine chari. Notebook kotoda kwana TV ndito zviva zvori vadombudza zvizvone zvavaduru vavo zvote fu ngauri vafuna vaduru vavo vafuna kereke ine vachena yone ndito ndiyo zviva zvori vavo Patricia kerekeni varana Sunday school ndiyo zviva ngauri vadombudza vari ndogwarera vana vaya Sunday school ivengero vakukereka gai zvaitsa ndikomba ngavo Patricia vane nendichishumana vo ndiyadhipeniwa vavasiwa ivenge vakuprepera pati yavo so vaona zvizvara kuita ofisini ndinoamba ndindotenda nei hava vashumisani avazvii vo Patricia vomushumo nerakuimaimari kuruva ruva rinepa vokwedza kare ngamana ngachifinga ava vashuma mushumo ngandirenenani nezviyamangadzoro eji yavo aivatenderi kuita zvine vaita zvikoni ndipfa ndikoringwa mudzimu ndikoriwesa mudzimu mwavo ngauri novarodhapa ndikodovatamira mashutu nendikori mudzimu afurumbedze yavo mudzimu ane akoma mudzimu ane agona akona nazvabiruni yamuti aime navo achimbire navo hava vatu vane vako vashumerangeinda mudzimu kazvione avaronde avavakucheze navadhurva
haleluya haleluya olivuwa atinga luimbi ndidotoamba nyimele yanga aingadzuriora mudzimu vadoishandukisa nakusi koshanduka rivovona musidzana nangwehola mutanga wavakwamba apa ovakozivona rukoshona rudori ndimme ndimufumakadzi wawe haleluya vakozumuratikandana ngamatombo vanasikwanari vachikori nyimerenga aingadzuriorari mudzimu vatoishandukisa namusi yoshanduka hava mufumakadzi sidiri zvori ndinga vakudzauri mini vatuvo dhaho vana rufuno manda ukovakodha kamacheroni aduva danamusi mara uchikuwani masara ukovakodha kuti mudzimu ave navo mara uchikuwani hukwambiwa mishumo yamaravahala ala maravahala azvikonzi zvepo navo vadhova vainga chevedzewo varenga vovana zviyashumeriwa vana rufuno haleluya vane chidhovo dao vaneibha vaneibha ndevala vanokwanidza mikwatapala navamwe vari hone apa vakwamba zvokwambana navo vavone navo vasongopiwa chipinda nemara ndoima apa ndimukeguru ndorari tinhu vozvivona uri vanga neya chipinda yechinhu ngauri vazvidhiva zvori ndiyavafuna ndova navo zvirironi namusi ndikova navo madakarovo ndikwanisaurisa mudzimu ndiyaurisa mudzimu kofanisikoda ndivi zvoro ndingaita mini vakombona ndolera nahondokegura nemusidzana mamusi ndikovona kugai mungondi mungondi kaibise chanda katakuwebise chanda haleluya ndikorivuwa vana vamudzimu rikapati yamumwe mutu ane tigirizo ndingamuhamba urimi ndorivuwa
mumwana vanga vamba maipfi akudenda mandi ndikotovatevera mavatomimba avandotomupa ku50 Kumbela uri hai na musiba koto do takana na mopete do mafati minutes mwe ni wa. Hai katika to mafanisha hawa mchoro takana.
Yeah.
Mafanya chitungu bachi kwa magabo pete bane mabatiwa.
Yeah.
Ama. Masimba baduru. Amen.
Amen.
Nara do takana na mopeti.
Yeah.
Zino I riva pukala pana. Ringo daka tupinda cha chatosti na uche ya keki. Udoba uchiko dawa na ni batu wa teme lao. Udoba uchiko dawa misi rapuru na ngelo panda. Na bo misi Nancy and Joyce. Badawa machiko da uchaisa keke vaya uchidila zori badalo shiti saani mudzimu haba tone mudzimu haba patuchetu aliwa ni wimbo machiko da uchibiza uono ni mshumo wa mtingange no ni pada ungalina nina msindu na shikisa
Zimu apra na zitu. Rina watu na rishanti sana sisi shanti sana.
Yeah.
Dova la tama, jamrao rao richko tena 15 na wapet. Rozura raranga na mimi mtu anga. Nende ya 55, tuwe na wete ya 50. Roke kwa mwa mti, ndoshu mesa na hako. Kama, vari nende ya 55. Jino, ya jiba chiri ndibendi te cutting of two cake in a toast. That maybe emotional and the leader. Come up, General Ram Kitchen of Rapal. Gauri, the Pampule, and our pet. The Pampule. Watching with us to Mutuanga. Was Mutanga to come to our Mutuanga. Una connection of Petro. She no longer conformed the leader. Maranga was the mobile of the funeral in the army. Why to serve Ram Kitchen of Farkane of Rapal? But our cabinet covered General Ram Kit. Government emotional Mutuanga Jacarolang, never Jacares and the Angina. The Angina, not Jacares. You named the young express of Jacarolang. And then don't get those shell pieces of Jean Barre. Dr. Stangan is a little Mutuanga, they were full. Jean Corporal stand up like a cover the group of problem. I'm going to go to the house. The developers are not one of me. You know, but you know, there are none of them syndicate upon the new. None of them syndicate the Fatungu, Maraba Petit, the Koliwang was chosen by Jabu.
Yeah.
The Koliwang was chosen by Jabu. The little woods and the other ones are never going to come to that. Marati, that's what you're going to do. What Petit? Rotovich Zimba. You got to have a
ring.
She wants to see. And as a member of the Chimbra Gopet, Ridona Melasquara, Honorable Abam Zim, Gauri,
Satani udzula akoveya mitsa ndirani dzashu. Mara kha vhandi vhavudze mudzimu uba ane ko duva limwe na dzi. Zvino nenda gamba robeta cutting of cake na toasting. Achikuva gudu khazvo vosokoto ntemba vano. Mara namusi ndi kwagori dzi wine kha dzidzire tafurani apo. Dzi wine kha dzisendere. Tafurani dzive dzione. Namusi ri songo hangwa. Ndi birthday ya vho Pete ti ri khou celebrate birthday ya vho Pete. Vho Pete vha khou tena 55 vha tena nga April nṋe nda tena nga August ro begwa ṅwa muthihi. Ri ḓo thema nga u sendela tsini na khekhe. Ndi khou ṱoḓa ṱalutshedza uri khekhe ndi mini, thinga iti zwine vho no ḓo goḓowela zwone, ndi ḓo ita zwine nṋe nda ḓo ita zwone. Khekhe i simbolaiza mudivho ti ya dovha ya simbolaiza lufuno. Khekhe i ya ḓivha ti, khekhe i ya ḓivha nga maanḓa, i simbolaiza lufuno, ya dovha ya simbolaiza zwithu zwavhuḓi, zwithu zwi no ḓivha. Zwino heinoni khekhe vho Pete vhana vha vho vha itela yone uri vha ḓiphine ngayo. Nga iṅwe nḓila vho vhana vha khou ri mini, vho Pete ro ḓiphina nga u vha na vhone, ro ḓifheliwa nga u vha na mme vho no nga vhone. Zwino ndi khou ri kha vhone vho Pete, heinoni khekhe kha vhutshilo havho kha i dzule mbiluni yavho, kha i dzule nga ngomu mbiluni yavho. Lufuno lwa heyi khekhe lu ḓo bva lu tshi dovha lu tshi tevhuwa lu tshi ya phanḓa. Lufuno lune vhone vha vha naloi zwi a vha fanela u vha na heyi khekhe. Zwino ndi khou ṱoḓa ro tete ri ime nga mulenzhe ri imbela vho Pete happy birthday. Hafha nṱha ha matafula hu na makhandela ane ndi soko pfhesesa uri a thi ri makhandela nga pfhanelo a tea u fungiwa nga vho Pete ngauri ndi a vho Pete. U gai tshifuwa tshifuwa a ri makhandela ni mangani a ri na 55 ti zwino u seiva tshifhinga ti. Vho Pete ndi vha fha khandela ḽithihi ḽihulwane. Vho Pete kha vha fhiwe khandela ee vhana noti tsho funga khandela vhana tsho heḽi khandela ndi khandela vhathu vha ndi thiyakhuri vhathu vha vule wai ndo ri dzi waini kha dzi sendele tsitafula a thiyakhuri vhathu kha vha vule wai. Vha ndi vhona kha konta ndi na thambo ti ine ḽa funiwa ḽi ḓisa tshedza. Muthu muṅwe na muṅwe u funa u tshimbila tshedzana zwone ḽa kwavhela ri shavhela dzinduni ngori swiswini a huna zwivhuya. Vho Pete ro vha vhona vha tshi khou tshimbila tshedzani, ro vha vhona vha tshi kona u tshimbila tshedzani vha tshila vhutshilo vhu no khou tou vhonala vhu no tou nga sa tshivhonyi vhu no vhoniwa nga muṅwe na muṅwe vhutshilo havhuḓi. Zwino ri khou linga no khandela vho Pete hezwi vha tshi khou ḽi funga ri khou vha tamela mashudu a uri swiswini songo vha ḓela ngauri swiswina ḓa ḽi ḓa na zwisi zwavhuḓi ngauri swiswini hu itea zwithu zwi si zwavhuḓi ngori zwi vha zwi sa vhonali arali vha zwi sedzesa na vhathu vho no tsha vha swesa vhusiku ti ngauri vha ḓivha zwori swiswini a vha nga vhonini. Zwino vho Pete mudzimu kha vhatonde a vha shudufhadze a vha ite nga vhuthu a vha engedzele miṅwaha vha tshi celebrate 75 nga April nṋe ndi ḓo celebrate vho 75 nga August ngauri mudzimu i zwine ra muvhudza vhuhumbela vha ya ri itela ngauri mudzimu vha ya fulufhedzea vhone mudzimu arali vha sa vhahumbeli a vha nga vha itele tshithu ngori mudzimu vha shuma nga zwo buliwaho nga mulomo wavho. Zwi fana na musi vhone vha mutendi ḓuvha na ḓuvha vha tshi bula zwithu zwi linga kha vhone vhanyina na vhana vhavho hu ḓo itea zwezwo. Zwino ndi khori vhakati mudzimu kha vha vhatone vha vha ite nga vhuthu zwi vha nakele ḓuvha na ḓuvha zwoṱhe zwine vha fara mudzimu vha zwi multiply zwi ambe ngori vhone kha vhone zwa anda a zwi zwo vha vhoṱhe zwi shumitshela na kha vhaṅwe vhathu mudzimu kha vhatone. Zwino ndi ḓovha ndi tshi khou ndiyo imela vho Pete happy birthday muindi vha shukuwe muṅwe muindi ndi mutsho kha vha vhembe ende happy birthday yanu i ḓovha i khou bva lulimini lwa muthu ane vha funa nga maanḓa. Vho Pete happy birthday ke ndi khou i posa kha vhone.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May
Yeah. Achamos que vai fundir o papo de transição.
ngauri ri vha ri khou bula maipfi ane ra khou ṱoḓa a tshi tshilisa. Haleluya. Ndi khou takala uri vhathu vha re hafha hai vha phanda kha riṋe, kha riṋe rine ra khou tshimbidza mushumo. Ndi khou vhona dziṅwe ngilasi dzo no sheliwa na dzi waini, mara zwo luga. Vha sathu vulaho dzi waini, ndi khou humbela uri ri vule dzi waini, ri wane na ngilasi hafha phanda, mavare hafha phanda vha fare ngilasi. Rie ri fhirisa hetshi tshipinda dzinani ḽa maanḓa na murena Yesu Khristo. Musi ni tshi ḓovha ri tshi khou fhedzisa u shera kha dzingilasi, ndi khou ṱoḓa ri tshi ya ra thostela zwipiḓa zwiraru. Tshipiḓa tsha u thoma, John 10 verse 10, ifula mudzimu ni ri Satani a tshi ḓa o ḓela u tswa, u shidza na u vhulaya, mara mudzimu vhone vhane vha tshi ḓa vho ḓovha uri fa vhutshilo, nahone vhutshilo ha hone hepfi ri vhupfume. Zwino hei thosti yo thoma i ri khou tea u thostela vhutshilo uri nawe Satana ra ne umu humbula uri u ḓo vha tshela vhutshilo vho phethe. Mudzimu kha vha fhe vhutshilo nahone vha vhupfume. Vhutshilo ha hone vhupfume mutakalo, vhupfume tshelede, vhupfume zwoṱhe zwine zwa ḓo ita uri mbilu yawe itakale. Kharie ri thoste roṱhe ri tshi khou thostela vhutshilo vhune vho phethe vha khou tea u vhutshila. Ine na kho ṱoḓa uri ri ye ri thostele yone, ndi khou tama uri mudzimu kha ye a linde vho phethe vha linde vha na vhutshilo havho, kha ye avhe mulisa wa vhutshilo havho. Hei thosti ya vhuvhili ni yo tou murena, kha vha yo linda vhutshilo havho phethe. Riṋe sa vhathu ro zwi vhona vha tshi ri takadza, ni tshifhinga tsha uri vho vhone mudzimu vha vha takadze lwa haya maḓuvha oṱhe o salaho kha vhutshilo havho. Khariyo thosi. Tsho fhedzisela tshine na khou ṱoḓa uri ri yo tshi thostela thi vho phethe nṋe ndi ya maḓuvha khwine. Vha ya funa vhana vhavho, vha ya funa vhaḓuhulu vhavho, ni kona na tshidzelo ani sa vhaḓivhi yo na tshifhiwa ma a thi vhaḓivhi physical, mara ndi ya vhaḓivha ḓuvha liṅwe na liṅwe, ndi twa ni tshilidzi tshifhiwa, ndi twa ni tshifhiwa. So hezwi mudzimu a tshi khou tonda vho Patricia nga vhutshilo vhunzhi na mutakalo, ndi khou tama uri a ye a londe na vhana vhavho, ngauri mubebi muṅwe na muṅwe u takala musi zwithu zwa vhana vhavho zwi tshi khou tshimbila nga nḓila yone. Zwino ri khou tama uri mudzimu i havha vhana vha tshi mbudza vho phethi ane ni yambuule hei phathi vho vha khou itelwa nga vhana vhavho. Zwino havha vhana vho itaho hoyu mushumo mungafha ngafha, mudzimu kha ya vha londa a tshitela mbilu yavho mufumakadzi. Mudzimu kha ya vha fhakutshadza a tshitela mbilu yavho mufumakadzi. Mudzimu kha ya vha londa na vhaḓuhulu vhavho a tshitela vhutshilo havho. Kha ya wana thosi yo fhedzisela dzinamela yose.
Oh, fana ma. Ndi kale to chinrela. Zvino ndisa chuchiamba ti ndachidomera vangwere nakuti vakatogidima vakagakore navaona kavatawanya. Na hava ndi vana vavokete navona. Vari vakagotsoma vatorwa mulenje. Zvaseria. Vakojaivhera vokete. Ndinoda kugarupiwa vananga.
Yeah. Thank you. Community way. Thank you. Wapete la mazino kwa nani njinga mande. Kaye panda ashe amri.
Thank you.
matshilo a vhoriṋe we a zwi kona uri heli dangalo li vhe hone ende hu hone ndi khou tou thoma ndi tshi khou ḓiendela ndi tshi a phanḓa. Zwino zwi a konḓa, ndi nga vha fha dzi tshelede nnzhi nga maanḓa vha dzi bisiwo dza mina zwoṱhe, mara ri nga vhatshi vha bvalo ri khou ri u ḓa havho a hu na zwine ra nga vha ṋea zwone a ḓa vhevha vhu kale ri a vha livhuwa. Haleluya, ndi khou vhona uri khou livhuwa ndi fhira, ndi fhira na kha dzi ndivhadzo kana dzi announcement. Ri na matafula mararu hafhanoni ane ra khou ri yoshe navho zwiṱukuṱuku zwe ra vha lukisela zwone. Tafula yo thoma hu pfhi hu na vhathu vha sa vhathu hafhano vhukati hashu, vha na zwiḽiwa zwo khetheaho zwi songo bikiwaho ṋamusi. Zwino hu pfhi tafula yawe i nga vha nga hafha kha thangathanga i thanga vhone hafha ya ra wana vhurangani hanga matsheloni hone pfhi vha ḓo ya hanefhaḽa vha ḓa vha ṱhogomeliwa hone. Zwino zwine nda nga vha vhudza ndi zwa uri kha tafula ḽa namba 2 ri na thangani thanga tshaula hafha tsini hafho na huku pfhi ukoya vha dzula tsini na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vho pfha mutambo vhaḓa vha ri sapota kha mushumo mungafha. Tafula namba 3 nga ngini kulenyana na nṋe nga ngini hetiwa u dzhena hu pfhi ndi vhafunzi na vhashumisani navho na vhashumisani navho Phethe na Mashaka. Mara zwine nda nga vha vhudza ndi zwa uri zwiḽiwa zwoṱhe ndi zwo prepareliwa zwone. Zwino ri songo kandana ro naka morali ri tikela zwavhuḓi ri ḓo sedziwa roṱhe. Mudzimu ndi khou tenda uri arali zwa shotha vha ḓo wandisa zwa ri swika roṱhe. Zwino ndi khou vha sia na maipfhi anoni hezwi ri tshi vha fhedza mushumo vha tshi vha valo vha kule vhathu vha ḓo tshimbila zwavhuḓi. Vhane vha tea u konesana na vho Phethe vha speciali vha ḓi vha onesa vha vha sie vha takalisa sa zwenezwi ngori havha muthu renyelea vha funa. Haleluya, ndi khou livhuwa.
Haleluya, haleluya. Ro swika kha tshipiḓa tsha u fhedzisa. Zwino zwine ri nga to amba zwone rine sa vhatshimbidza mushumo iyi ri nga ri kha vha ri farele ri tshi khou dovha hafhu ra ri vha farele na vho Phethe kha u lenga hashu u fara tshifhinga. Ndi zwithu zwi a itea ra ri songo tama uri zwi to vha nga heyi nḓila, mara ndi khou pfhesesa zwa uri Mudzimu wo ri tonda Mudzimu wo ri fhaṱutshedza a si zwone ro ḓifheliwa thi. Zwino kha ri dovhedzisa vho gungula ri sie vho Phethe vho takalisa zwezwi ri tenda uri Mudzimu wa vho pulanisa zwezwi. Nṋe ndi khou pfha uri ndi khou livhuwa u konḓelwaho ra ri khou tou tamba ri tshi ḓa ri tshi vha kanda ri tshi ri khou ṱoḓa 20 randa ra ri khou tou tou takala na vho Phethe. Haleluya. Zwino nga hetshinoni tshifhinga ndi songo vhuya nda tshinya na tshifhinga nda tshi ḓo humbela muthuto wa Mudzimu nga hafha vha ri ṱuṱu vha ri litshele vha ri valele mushumononi vha fhaṱutshedze na zwiḽiwa zwine ra mbo ḓi yo zwi shumisa masithamba maḓuvha na musi.
Kha ri wanalisa zwifhaṱuwo Baba dzungani ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Khristo vhone vha fulufhedzeaho vhone nṋe ro vha vhona u fulufhedzeavho sa izwi ro vha ramba uri kha vha dodedze vha tshimbile na riṋe masiari ano ro vha vhona nga ngoho vho tshimbile na riṋe mushumo khoyu wo swika magumoni yao Fadha ri a livhuwa uri vhone nga khambi yavho vha mukhetho vho ri dodedza lwa vhuṱali dzinani ḽa Yesu Khristo na ri dzina ḽa vhone kha ri wane dzithendo vhugala ngauri ni vhone vho faneliwa Yehova mukhetho wa izwino mushumo khoyu nge ri khou vala ri tshi kha ḓiyo fhambana ra ya nga mahoro vha tshimbilaho nga dzigoloi vha tshimbila nga dzigoloi vha tshiya miṱani yavho vha salaho vha sala fhano murena. Nṋe ndi dovha hafhu nda kumedza muthu muṅwe na muṅwe a tshimbilaho nga milenzhe a tshimbilaho nga tshiendedzi nda ri Yehova kha vha tou ranga phanḓa nga khavhu dza mulilo ḽaho vha songo vhuya vha tenda Satana a tshi nga linga u ṱoḓa u tshinya heḽi ḓuvha. Vhana vha yo vha riḽiza vha ri tendedza u swika ri tshi swika miṱani yashu na mutha
rote.
Alleluia, dera mutsiwa khatso. Alleluia. Ri songo tshudza vho pete vha go vha fhatu tshara. Arali vha sa iwana vho chocolate vha tendo ri avho go iwana.